Emva kokuba ndibeleke umntwana wam, umhlobo wam wandixelela ukuba kubalulekile ukuba abazali bathethe nabantwana babo noma abantwana bengakaqali ukuqonda ukuba bathini kuba basebancinci. Wandixelela ukuba ukuthetha nomntwana wam ngothando, sonwabe nokubekezela nokuphendula xa umntwana wam edinga uthando lwam kunceda ukuba ingqondo yomntwana ikhule. Ndawukhumbula umyalezo wakhe xa sendinomntwana wam. Ndandimxelela amabali, ndimbonise izinto ezinomdla azithandayo xa sihamba ebaleni naye. Ngokuhlwa, xa umyeni wam efika ekhaya, wayebonisa umntwana wam imifanekiso ezincwadini, amkhombise izinto azibize ngamabizo azo, kakhulu ezo zinto umntwana azibona encwadini azonwabelayo njengeyimoto nenqwelomoya. Sasiyivala i-television kuba umhlobo wam wandixelela ukuba abantwana bafunda kakuhle ngempela xa thina bantu abathandwe kubo sithetha nabo. Abafundi kakuhle xa bebheka i-television. Naxa umntwana wam ehleli nam xa ndipheka ukutya kwefemili yethu, ndandithetha naye ndimxelele ngezinto endizisebenzisayo xa ndipheka. Xa ndibona ukuba uyakuthanda ukutya okuthile, ndandimxelela ngezinto zonke azithandayo. Kuba ukwenza oku kumfundisa ukuhlakanipha nokuba amamele bese ufunda ukuthetha nam. Ndandizama umchasisela ukuba ndenzani ekhishini. Nakaloku wayengaphenduli kuba usemncinci. Ndandibona ukuba uyamamela futhi uyafunda uma ndithetha naye. Ngoku umntwana wam usekhulile. Ndiyabona ukuba uthetha naye kwamsiza ukuba abe nengqondo ekhaliphile ephaphemeyo. Usehlakaniphile. Xa esekhulile waqala ukubona izinto andixelele ukuba izinto zini ngamabizo azo. Wayekwenza xa siphandle sidlala naye. Ndamangala, ndonwaba kakhulu xa ndiqala ukubona imiphumela yokuthetha nomntwana wam. Ngeveki eliphelileyo, lo mfana wami omncinci uphumelele esikolweni esikhulu kwaba nguyena othetha ngemfundo abayithole esikoleni sabo. Ndaba neqholo, ndonwaba xa ndibona ukuba ukusebenza ngamandla ekukhuliseni umntwana wam kube yimpumelelo. Ukuba ngumama kungumsebenzi omkhulu, futhi ngelinye ixesha kulula ukulibala ukuba abantwana bethu bayamamela, bafunde kwizinto esizenza imihla ngemihla xa sinabo. Oku kusho ukuba xa umama ekhubekile, kwenza umntwana wakhe naye akhubeke kananjalo. Xa kuyifemili kukho umntu othukuthele, othethayo, noma xa umama elusizi, umntwana naye uba lusizi eva ubunzima bezinto angabe asakhula kakuhle, angafundi futhi kakuhle nasesikolweni. Umntwana wami undifundise izinto ezininzi. Xa esemncinci ndandikhathala ndingazi uba ndenze njani ndibe lusizi. Ndafunda uba ndime, ndiphefumule, ndibuze umhlobo wam nommelwane wam ukuba banalo na ixesha lokuthetha nam kuze bandincedise ezingxakini zam zokuba ngumama. Namhlanje xa ndikhathazekile naxa ndinengxaki ndizifumana ndifuna umntu endingathetha naye. Oku kuvama ukundenza ndive sendingcono. Ukuba ngumama kungenye yezinto ezibalulekile kwizinto zonke esizenzayo apha emhlabeni. Oomama banamandla okukhulisa abantu abangenza umhlaba ube yindawo engcono. Futhi abalibali ukuba nabo xa besebancinci babe nootitshala ababe noncedo kakhulu kubona.